kaunti yetu ya Vihiga. Karibuni, karibu mzee.
Sante, we chief, former senior chief, we congratulate strong.
ODM. Now, waheshimiwa wote bila kupoteza nafasi, mimi naitwa Ben Julius Achila, nikiwa chairman Bunyore Council of Elders. Asanteni sana.